Sawubona nsizwa.
Yeah.
Igama nsizwa ngaba.
Ulinda uhle sibongo wami Thembo.
Usukaphi?
Suka ePinetown etshela iminyama.
Ufike kanjani la enkandla?
Enkandla ngigibelile nomuntu wayenyalela ngagibela ngaze ngafika.
Izizathu sikususe eThekwini uzofika enkandla isiphi?
Ukuthi ngizothanda ukujoyina ingoma, ngithanda ukugida.
Uzojoyina ingoma?
Yeah.
Ingoma kaba?
Kakhuzani.
Oh, manje phela vethu ngoba nje ufikela ekhaya awaziwa nakini futhi asibazi. Sibalekele ukuthi njengoba sikushutsha kanje sibalekele mhlawumbe ngashiwo kusasa ukuthi sesithatha umuntu sathwebula umuntu ekhaya bayazi ubatshelile ukuthi uzele ekhaya.
Yebo, ngibatshelile.
Bathini?
Bathi angizi ngizohlula yakho ngangizwa ukuthi kuthiwani ngoba ukugida ngiyakuthanda.
Oh, manje ungakwazi ungasinika izinamba sibafonele ekhaya sizwe ukuthi bayazi umuntu la.
Yebo.
Oh, manje-ke nje ufikile nje kuzocela ukugida la enkandla uyimisele ngokuthi uzobuyela nemova.
Hayi muva ngazobuya.
Uyathanda kubuyela emuva?
Cha, ngithanda.
Ufuna ukuhlala la ekhaya?
Yeah, uthanda ukugida.
Uthi uthanda ukugida. So uma sekutshela ukuthi mhlambe ubuye mhlambe sekufonela sithatha iinumber zabantu bakini, sekufonela mase kukhona ispace sokugida. Ungakwazi ukwamukela lokho?
Kuzoba nzima ekhaya basazi ngivumela.
So kahle kahle ekhaya nje ubuhambile. We miss a good was wheeling in the move.
I miss a boy. Mustn't tell you looking out, kid. Was well.
Mustn't tell you?
Since told you sing out, looking at kid.
Should you man have your niggas you two about to kid? Was what the number went to the
engine?
Well, I was wheeling off among a kid.
Oh, we are turned to kid.
Ngiyakhona impela uyakuthanda ukugida kodwa manje awuzukwazi ukubuyela emuva uma ngabe awugidile.
Angakholi kodwa kungaba nzima.
Yini engaba nzima phela uma uhamba sizokufonela thina sikutshela ukuthi hhayi seku-right-ke sesikhona i-space usungeza kuzogida.